barundi barundi kazi ndukurikira muri mu gihugu hagati ndetse n'abari mu makungu gatubaramutse tongeye tubabwiye tuti sanga iteka mu miryango yanyu ndetse mukanure mube maso murabe imwe biraca hirya no hino kubera ko tumaze kubona yuko icyo twakwita la force du mal yuko kimaze kuzura imitima y'abarundi batari bake nubwo atari benshi iko nk'umurundi w'umutima atifuza kubona abarundi basubiranyemo turaga dufata akanya tugire icyo tuvuze ku kijyanye n'urupfu rwahoze yita umukuru w'igihugu cy'u Burundi Major Pierre Buyoya kuko nta burenganzira mfite bwo kumwita yuko yahoze arongoye Burundi cyangwa yoba yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko nta wari yamutoye yarisizeho maze kuyishyiraho ibyakurikiye abarundi bose barabizi igitangaza cyane kumva nk'abantu bashobora gufata umwicanyi ruhebwa togereranya n'abanazi canke Hitler ku gihe ciwe bakavuga ngo yari umuntu w'amateka meza tumenyereye mu mico y'abarundi benshi baba batagomba kuvuga umuntu nabi mu gihe yamaze gushengera ariko nk'umuntu nka Buyoya aho nta diplomasi ikenewe dushobora kurinda gukoresha kubera ko amateka yiwe benshi barayazi kiretse ngira ngo aho bari basangiye gucura imigambi mibi yo guhonya abana b'u Burundi uwo muganira muri aka kanya ni Professeur Domunezero nkaba nifuje kugira icyo mvuga kubera ko ndiko ndabona ku mbuga ngurukanabumenyi abantu benshi hariho abatari bazi amateka y'umwicanyi wihebwa Major Pierre Buyoya benshi baravuga yuko ngo yazanye demokarasi mu Burundi ngo arashyiraho n'umunsi ngo hari ubumwe bw'abarundi ibyo kubwanje kandi no kubw'abarundi benshi babona yuko ari ibintu by'uruhendo kuko tugiye kubiraba inyuma yaho nk'ibyabaye intega na marangara umwaka w'1988 iyi muntu yavuga ngo yaspira guhuza abarundi agasohora blende amashar n'inkoho igisirikare kikirara mu banyagihugu batazi icyo bazira nibaza yuko umuntu atabereye kwitwa cyane yuko yoba yarazanye ubumwe bw'abarundi mu barundi kubera ko nta nubwo yarahagarariye kuvuga naho ngo yoba yarazanye demokarasi ngo ngasubiza ubutegetsi inshuro zibiri zose nta myerekirinze kuhaba 93 amaze gutsindwa na nyakwigendera nyakubahwa perezida Melchior Ndadaye barabizi yuko nta mezi atatu yatwaye nyuma y'iminsi 102 yonyine ntihavuye ngo amwemerere yuko abandanya atwara u Burundi nk'uko abarundi bari bamwizeye bakabumuramutsa kugira babere indongozi nziza abavyibuka cyane mu gihe nababwiye mu makoraniro yiwe aho yavuga yuko wifuza kubyara agaheka ngo yuko yotora Buyoya ivyo benshi abari bahari icyo gihe mu myiyamamazo yiwe barabishingira intahe yuko amajambo yayavuga ikindi naco nuko nko mu mwaka w'1996 yashoboye kwica bene wabo b'abatutsi bica basanze mu makambi aho yari yabakoranira ijo twita mu site do de place abagumurira mu gisirikare ciwe kirabahomya mu ntumbero y'uko ashaka kuronka inyenda muvano yuko agiriza yuko perezida ntibantunganya yananiwe no kukingira abarundi bimuvira mu muzenya Sylvestre ntibantunganya maze guhungishirizwa mu ntuza muri ambasade y'u Bufaransa iyo yaciye ubwo nyine nta n'iminsi ine ihaciye hari kwigenekerezo rya 2025 z'ukwezi kwindwi mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda 1996 yaciye aja kwiragira deklara neza yuko leta ya ntibantunganya ibugocu igitangaza rero cyane iyo tubonye nk'abantu baje kuntuzenya ku mbuga ngukana bumenyi nta gufata ku muntu nta kujya amajambo bakavuga ngo prezida wahora yitwa ngo ni prezida w'u Burundi Pierre Buyoya ngo yari ntore uwo Imana imwakire tukibaza tuti ese ibihu abantu abarundi ibihumbi birenga amajana atatu bishwe kukubera ubuntuzenya guhamira intwaro vyiwe guhamira ibiti esko umuntu koko arakwiye yuko tumwita yuko ari ntungane cyane amerita amateka y'abaprezida cyo kintu ntacu numva cyane kuko benshi baravuga ngo yarashobeye kugintuzenya gusinyana amasezerano n'imigwi yagwana mu baratunganya amatora mu 2025 ariko je no vuga yuko yarabonye neza yuko ingufu zabo zabaye murengera yuko umwanya n'umwanya washaka kumusanga muri presidence gucyo kugira ntave hamaramaye acaremera kujya gusinya ntuza ya masezerano ya Arusha yabaye sinye cyake 2008 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2022 ico rero ngaho nk'abantu babandanya bijya kara bavuga ngo aho sendiri yaje kubutegetsi ngo habaye amasezerano ngo barumvikanye nibaza yuko baramwumvishije ntibumvikanye yabonye yuko ivumbi ryatumye amafata ingingo yuko aza gusinya amasezerano baramusinyisha ku nguvu hama ikindi naco kuvuga ngo abandi barimo bavuga ngo bamaze kumucira urubanza rw'uko yagandaga umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yabavuga ngo yahabera umugabo kubera yaciye demisiona ya demisionye ahubwo yarirukanye umukazi kubera ko yaragiye kubangamira inyungu z'umuryango umwe bwa Afrika rero naza yuko kuba yashenge ari ikintu cyiza cyane ku Barundi nubwo bamwe batavyemera nkavuga nti nuko gusa agiye atagiye ivyo yakoreye Abarundi naye handi hoho tugiye kubiraba twipfuza cyane yuko tumubona apfunga ibahantu akishura bitabaye ivyo naho agashobora nimba naho yanapfuye leta y'urundi tukayisaba yuko yoraba ikagira ikinogo rusangi kimwe mu byo wenyene yiyimbishirije ahamba mw'abarundi isinzi n'isinzi ibifuriro birenga 5,000 mu gihugu cy'u Burundi atarubu buri buzwi na leta ari yakuye yuko nawe bamukuriramo kimwe akacyo agenda kumuhambamo bagacisha ko tracteur nkuko nawe yabigenza ama akaba amateka yiwe akazimanganirizwa ngaho ko bakagenda bakandika koti ubu ni trailer wa kabiri ni satani yapfuye mu Burundi ahanini iyo ico nico tusaba leta nzeye leta nkozi kubera ko mwicanye nk'uyo nta teka na rimwe amerita nk'umukuru w'igihugu nta na rimwe kuko ntigeze anatogwa usivye yuko yasheshe amaraso y'abarundi isinzi nta kinini iya twokwibukira kuwo mwicanye Buyoya ico twovuga tuti kimwe gusa twomukengurukira nuko yashize intahe ishize akemera upfuruka mutwara akava mu maso abarundi kuko kubandanya tunamubona honyene yitirwa ngo yaratwaye Burundi cari gitutse ku Burundi rero kuba rero yashize intaye ishitse urupfuruka mukura uruka mwanura tuye tuvuga tuti ni intambwe ishimishije ese vyogenda ku nkuko no kubandi bose bafatanije mu guheka ku Burundi ama twagenda dusaba leta y'u Burundi karaba neza nk'umugambwe washe kuba waramuye abicanye abagaza na Michel Micombero bahe ku Burundi nuzi imyaka ni imyaka twifuza yuko nimiburi buri umugambwe iprona wufutwa Burundi bafutwa ni ntuzenya n'amasembore yayo cyangwa ikone yayo ahari hose mu gihugu cy'u Burundi agashaka karandugwa gakubugwa Burundi ndetse n'uwashoboye kujya mu ntwaro nk'iya Buyoya yabagaza n'iya Ntuza n'iya Michel Micombero mu bo abakihari bagashyirwa muri liste n'uwayo yuko nta Ntuza nta butegetsi na bumwe bupfa bagiye bagahonyoramo ngo baserukire Abarundi kuko n'abicanyi barakoze ihonyabwoko ku Barundi umugambi wakoze ihonyabwoko ku Barundi niyo mpamvu tutifuza cyane yuko tusubira no kugira n'ikintu na kimwe haba mu byo washyizeho canke mu bisanzwe binahari uno munsi usubira kubona kugataka ku Burundi ahanini ya ni ryo jambo twoshikiza Abarundi baba bari abadukurikirana bari mu gihugu hagati canke abadukurikirana bari mu makungu mugira mu ba mu bahwe mu gihe bandanya mwizihiza kuko Satani yapfuye bandaye mu gihe ngo mubane n'umuntu mu byanyu murakoze.